Heyo boom! It's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yaseGinga Indlovu bathi umtimandi umabuyo ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg, South Africa, and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi and King Ginger Cream de la Cream for the weather show uthelitswa iphakathi. Heyo Mzansi, I like it when you say it with me. It's going crazy, it's going bananas, it's a purple king mtanami. Another day, another dollar, another banger. As you all know, I'm not alone, I'm with Tuyaza Protection, Wake behind the camera, the zoom zoom master. Thank you so much guys for choosing us as CMTV SA, and please keep on subscribing to show us some love. Tell a friend to tell a friend ukuthi accept, let's subscribe for CMTV bafethu, so that my chances over right. We are fixing this country together. Ubufebe sizobuqondisa. If you have your different vendettas and you feel like when you are on a different mission, uKing Ginger will come and chop that out. Umuntu akajole nomuntu wakhe. Sidudla, sit down. Ubusika sebufikile. Sendinga inini nibalekile. Ningasididisi. Wakhe, do the right thing, brother. Take me straight to the couples. Hey yo boom, it's your boy King Ginger Cream de la Cream. Intwana yase Kings bathi umtimandi umabuyo ubamba olunye uhlase ubhodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers abantu abanomjolo phakathi, and King Ginger ne CMTV bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Andile ngomunye umfana nje mistake.
Don't cry.
Ngicela ungene ube umzolisto. Thula ungakhali please.
Thule zonye imphezi.
Bambisa isandla sami we my people eka. Come on.
No, don't cry.
Hey lo. Nesi kufake wena kwi performance. Sanibona. Njani phetha? Shisho phetha. Ngicela ukubuza phetha ukuthi ama taxi mhlawumbe aya eJoses ngingathola kumasela.
Yo akukho kude kakhulu, but uphuma nje khona la ngalezi. Ngicabanga ukuthi uma unga requesta ngaba seduze.
Oh, okay. Hayi no, ayikho. Phetha mina igama lami nguJinja yabo. Shuthi phetha ngiphuma phesheya. Kade ngingekho nje ngiseNel Spray, ezweni laseNel Spray, ngiyanjiswa inkampani enkulu abathi hey food buffet.
Ngoba singabantu abanga
bayawalk, hayi singakancane nje. Yebo. So njengoba bengiphesheya nje mfowethu, ngabe ngibuza abantu ukuthi bayathandana yini mfowethu. So khona because kunabantu abafisa ukwengena kwi relationship abangazi ukuthi kanjani. So ngisacela ukubuza ukuthi are you guys dating?
No, for lo mbuzo loyo anginankinga nokuphendula. Mhlawumbe angaphendula lo mbuzo ke ebese ubothi ngoba ngishiye ukuthi siyaphuthuma.
Oh, niyaphuthuma
bese siyahamba.
Hayi, ayikho inkinga, ngizosheshisa nje mfethu. Ukunibuza nje few questions mase ngiyanidedela nihamba. Uma kuthi kanjani mina ngingarequestela nina ngoba niyaphuthuma. Mina ngiphuthuma.
Alright, cha, siyathandana ukuthandana. Inkinga ngazi noma ke ongihamba nayo uyakuvumelani lokho.
Sister, niyathandana?
Yebo, siyathandana.
Alright, ubani igama brother?
Igama uSamukelo kaMthetho.
KwaMthetho. uSamukelo, kukuphi ekhaya mfethu?
Kusolundi KZN.
Awu, all mahlikihliki, pick up to Olundi bafethu. E19 nyangazi lapho, salute bafethu. King Ginger intwana yaseGinga Indlovu, umama Zeno ubani igama?
Unokwazi, ngokhozi Sibongo.
Wakhozi Sibongo. Wena kuphi emakhaya?
Mina ngisemsinga.
Ah, pick up to emsinga, kuphi nomsinga?
Emsitha.
Ah, big up to MC abafethu. As you all know, my name is King Ginger. EGinga Indlovu bayazi, MCinga bayazi, Olundi bayazi bafethu. Ziyakhala emthashane. All right. So ngifisa ukwazi kuwena bhuti wami, what is it that you love about umuntu wakho?
Into yokuqala nje. Ngiyazi ukuthi umuntu wesifazane attractive into oyibonayo. Kodwa ngithe uma ngifika kuyena ngase ngifica ukuba umuntu wesifazane kuyena. Ngifica ukuba intombazane kodwa ngifica umuntu wesifazane. Ukubekezela, inhlonipho, iloyalty. Uyabona konke lokho ngufficile.
Yinto engithanda nje ngayo. Uyabona uThami ngikutshele mfethu amanga mfethu. Yabona nje uqala nje ukukhuluma amagale lakho mfethu asevele a exceed abantu abaningi mfethu. Ngiyaqala ukuthola umuntu ophendula nje straight to the point njengawe mfethu, and ophendula into ezwakalayo mfethu. Big up. Wena sister ungathini oyithandayo ngo my brother?
Mina ngithanda umtsizo nje bakhe. Nalo uthi again umuntu onomoya phezulu yabona, uyamazi futhi umuntu wesifazane uthi uthintwa phi kanjani
yabona. Ba,
into zakho.
Ba, ba. Ayi yaye yabona mfethu ngifuna ukutshela something.
Ngani yabo?
Eh yabona umuntu osimame.
Mhm.
Uyatalatshwa.
Unjani?
Gijima amakhona, umgijima amakhona.
Umntalaphe
nje mfethu umuntu osifazana uyachanyiswa
mfethu.
Ajabule nje mfethu. Chamaza qhaqhazele kuze kubophane obhozo mfethu. Uma kuthi bayabophana. Yabo. So ngiyabona ukuthi wena shuthi ngathi uyafika kulezo yindawo because nanga uma isisi yakuphakamisa lokho. So ngifisa ukwazi kuwena. In a scale of 100 ungathi umthemba kangakanani lo muntu osimame othandana naye?
Ngoba umuntu ngasho ukuthi mhlambe u8 ebese lo 20 ngimshiyela ukuthi ngoba umuntu kunjalo mfowethu
wena usithemba kangakanani ngoba umuntu
cha mina ngiyayithemba nje ngokwami mina
njengoba umuntu
ngiyithemba 100% ngoba inqume engiyithatha ukusuka ngezami ngiyabona
ingabe ukhona omunye umuntu othandana naye ngaphandle kasisi mhlambe obambisene naye sithemba ukhali mhlambe nje
hayi ngabe nginamanga
nazo
ngabe nginamanga
sisters in a scale of 100 umthanda kangakanani buti
Ay nayo ubunginika u8 nami uzomnika u8
ngoba umuntu
ehe ngoba umuntu anti futhi bale nothi uqala uyithembe wena yabo lo 20 ahlehle wami
wena uyithemba kangakanani
na uyithemba ngo 100%
yebo uthathe nalo 20 ongakuyi uede kuwe
kuba
awu mamazi so wena sizwami njengoba umuntu ukhona nomunye umuntu oququdayo ngaphandle ka buti
ayi cha akekho ngabe ngikhuluma iphutha
yebo uyamthanda futhi
yebo ngiyamthanda
sengizonidedela ke bafethu manje ne ngizocela nje futhi utshele umuntu wakho uthi uyamthanda futhi umuphe nehug mawungenankinga and then ngizobe sengiyayisondela mase ke ngiyayimbonga ngivale nami ivlog yami mase ngiyandirequestela
kunjalo futhi
yebo umuphe nje
you will never know maybe eyokugcina le hug
Mfowethu ngiyabonga kakhulu isikhathi senu sesiwami ngiyabonga nani ukuthi nikwazi ukuthi nime nami but kunento esiyenzayo lana na bhuti wami nawe my sister ne ekuthiwa i-loyalty test wena brother yabo i-loyalty test wena brother wami ithiwe by switcher ngamafoni wena unika umuntu wakhe ifoni yakhe angithi use wena ujoli namuntu uthandana naye kuphela and uyamthemba umnika ifoni yakho naye akunika ifoni yakho ngoba naye uthi uyakuthemba ayi niyathembana niyathandana futhi ni-right nimjoje angithi
ngimnikani
ifoni yakho
ngabani
yakho
ngona usuyicacisile sadinga ukuthi ngiphendule
Eh kanti ino ifihla wena mfethu
Angifihli nje lutho kodwa ayiphindu yisho ifoni yabani
yeah
eya ba ifoni
eyakha ngathi
ngcono
kanti
usho ukuthi ngoba ifoni eyami
okay
yeah usho ukuthi
angithi nomuntu lo usisi uyena othandana naye
yeah ngithanda
ezothanda uyena ukukhuluma nayo naye
yeah into ezothanda ngihlangana naye
naye angithi so njengamanje lento kuzobe yenziwa yinina eyenu fo uthando lenu
hayi ifoni yethu uthando lwethu
Kodwa uthandeni libhale efonini angathi niyafonelana
Yes siyafonelana siya WhatsAppana
Na WhatsAppana
Ngana yonke into
Eh sifuna ukuchecka ukuthi wena ulokho ukwenza kuyena kuphela na noma khona nezinye ifebe ozenza kuzo
Cha mina ngengikhona ngane wethu
Sesiwami
Yebo
Wena njengoba ubona kubhuti enqaba kanje awusoli ukuthi kunezinto eziningi ayifihla
Cha ungangisolisi impela kakhulu namse ke angimangaza manje lokho Yebo ngiyazi ukuthi ifoni yakhe yakhe
kodwa
Ukuthi
ini ngendlela asenqaba ngayo esenqaba ngodlame
asazi nokuthi hayi mina ngomnye mhlawumbe masifike endlini
lokho
kokuvika
asazi ngoku hayi mayisho kanjalo
kulungile
ngamnika masifike endlini
ukufika endlini senza ukusho
angithi into asazi
ngicela umtshele manje ka sikwenze lento
nginika
yeah
now ufuna ifoni yami
ngihlanganyela
nabantu engabazi
cha akahlanganyeli kanti lapha thi yini inkinga yakho
Cha akho nkinga
sengizokuthi indaba
yini uvumelana nabantu ongabazi
ukhuluma kahle
uthi ngale ukhuluma lapho zikhuluma nani
cha kuyinkinga ukuthi siyaqala ukubabona ngithi
cha
hayi siyaqala ukubabona
kodwa manje usukwazi uvumelana nabo ukuthi unashintshane ngamafoni mina
cha ukuthi indlela nawe usuyenza ngakho usolisa manje uthanda
kwenze kabi kube wenze kahle
akube into ezimanje
and akuliwa laphuthi uthando lenu
alright akunankinga ke masiyenza ke
yep
masiyenza ufuna sivumelane kuzoqale yakhe anginikeze.
Mawuthi ngishiye endlini ifoni.
Mawuthi ushiye endlini.
Kade
sifonelana ngani kuze sifike la?
Ngiyakubuza ukuthi mangingeza kuthi ifoni mhlawumbe ngishiye endlini
so. Awushiya ngikhona.
Ngiyakubuza angisho ukuthi ngishiyile noma cha ngithi mawuthi.
Sithatha kuwena nenkingi useyavuma manje usuyo. Yindaba mfethu.
Okahlahle ubuthi
esamandla. Yindaba mele kuqale yami ifoni. Okay, ngizokunika ifoni.
Yeah. What's up?
Nami mele ngunike
manje. Eh na. Haw. Kanti indaba awuthi ngithule ngaze ushintshe umqondo. Cela uzoma ngapha bhuti ngiyacela.
Hayi. Na kodwa ngikukhomfortable kumele nje ukwazi lokho. ngoba yithi into izinto ozoyithola efonini izinto izinto ozoyithola efonini anyaniso wakho uzobuxopha wena ungangivaki mina
awu sasazi
yazi kuningiyanda
ngiyanyuke ngikhosiphela.
Okay guys, we are on WhatsApp right now. Hey, my name is King. Hey, yes. Nangibona ke nani. So qala ngephone yakho sisi wami. Iphi la? Sondela ngapha. Ubuye, ubuye uze ngapha kumina eduze la. La, bekele vulele phone. Aso. Danko. Bamba bafu.
Aso.
Now WhatsApp. Now, now. Ngizokutshela mase ngithi type la makuvela igama lakho la ungitshela makuvela igama labanye amagabade la akhuluma nomuntu wakho into ungitshela. Alright guys, my name is King Ginger Cream Della Cream. We are on WhatsApp right now when we are about to type the Jandis type lapho uthi ngiyakuthanda. Yeah. Bangaki?
Oh, uyedwa.
Akukhona uthi ngiyakuthanda. Ngoba shot mhlawumbe uya delete.
Type put I love you.
Shake isilungu.
Yes manje. Sayijika lento. Abakushayeli ngisho ukushayela nje.
Phela ngumuntu osifazana, umuntu osifazana uyashayela. Lokho kumele kuhlale kule.
Wena uthini?
Eh?
Musa uthini?
Nginomuntu.
Ngibona. Wait.
Ngikona ntoka.
Cela igama phela futhi lalo muntu lo osekwenziwa washokheka manje.
Awusho ukuthi asazwani nosizo wena.
Usiza sisazwani naye kodwa phela sase sathi ukuxoxe nje naye.
Pho why uthi I love you kusizwe nosizwe uthi I love you.
No asikukhulumi nabo I love you kumele best.
Manje pho qhamukaphi la?
Qhamukaphi?
I love you usho ukuthi ubhalwe yimi nobana phela uyavela la kusizwe.
Awusho I love you kusizwe.
Yes.
Na ngithi uyavela la.
Awusho ngene ukuthi wena nosizwe andisajoli.
Asikazi sajola nosizwe.
Babenzani pho?
Cha wathi kimi bangabangani. So mangifika empilweni yakhe.
Oh email best.
Mhm ingane yami impela omkhulu.
So wahlasha shuthi
ngene ithombeni
shuthi islima imini
ngene ithombeni budi
shuthi islima
ngene ithombeni ngene ithombeni ukhohle kuba islima kwamanje ungene ithombeni uthe uba igama lakho
ngikusamukele ngakamthetho
oh ya checka ithombeni basendelana
imali
ha
cha so ngiyecelile phela nje
ngifuna
ayikunelisi lengonika yona
ya
angisho ngaphela
uthi ayikunelisi lengonika yona
inimali imali ayikazana somuntu osifazana ukuthi usifazana kanjani
uqonda ukuthini uqonda ukuthini uqonda ukuthini
mina futhi ngiyasuka ngihambe ngiyozama ukuphantela yena yena ukwazi ukuhamba uyefuna kwabanye abafana aqedwa yena akasazwani nalabo bantu ibizwa ngani le nto
uqonda ukuthini umthetho wakho why wenza lo mjiti slim mfethu
angimenzi islim
wena samke uzoqhubeka ujole nalo nje ngoba umbono uthi wenza slim
cha yazi into engifisayo yini
waza ngapha ungasishayiswa imoto
into engifisayo yazi yini
ya
ngoba khona sengubonile
ya
ngabona futhi ukuthi udlala ngami
ya
ngiyacabanga ukuthi ngafisa nayo ukuthi acheck yami mhlawumbe kuzomjabulisa lokho yena ngisingayo ngoba phela uyibona ukuthi mhlawumbe usile kunami yabona kodwa ey
wena usazoqhubeka kanye mfethu njengoba umbona ukuthi utshela ukuthi usile kunawe usazoqhubeka nojole naye umbona ukuthi udliwa umngane wakhe email best uphinde futhi abe nawe
yazi inenkinga
yini inkinga
ukuthi ngafundiswa mina ukuthi umuntu wesifazana akaliwe okokuqala lokho so manje engifisayo ukuthi mhlawumbe akwazi ukuthi noma ngaqhubeka bekhona impilo yami kodwa uthanda zwe
ubambela sasa
yabo
futhi khulumile usamkela vula mfethu
yayazi password angithi udlala ngayo ama game phone yami
aw sizocasuka manje was ngitsi type so type la makuvela la igama lakho ngitshela makuvela igama lezinye ifebe la ungitshela yezwa ngitshela because izo zobe zishuthe iganga no samukela. Alright, we are on WhatsApp right now and we are about to start the Jandis type la puthi ngiyakuthanda woza ngapha hlehla samukelo wow ubonane eh tshela mina yazi ubonane woza ngapha ubonane ngitshela yo samukela wami. Sisterinda ukuyahlekisa into oyibona lapha.
Ayiyahlekisa impela ngoba kusho kuphela le nto leyikade yaqala kuzona into eqala manje. Abangaka samnyelo.
Abangako bani funda lapha.
Oh I love you abangaka. Ayiyona futhi nane into eqala manje le.
Ngitheni kuwe before ngunika lo phone.
Uthola makuthiwa.
Angishongi ukuthi into oyifica lapha izobuqondene nawe.
Eh angazi.
Kodwa futhi asisekho ukubanga isidingo esikhulu kwesiso sibani. Angithi nawe unomuntu wakho.
So when I'm going to some phone, you know, see, see, and you're going to
put my woman for it. I'm getting now, you know, to work.
Email paste. Balalaga kabili kathathu.
Let's phone yami ke. Sikuthoyile bokufuna ngithi.
Wena sisomo sasoqhubeka notshole nalo njengoba umbono ukuthi usendela amantombazana amaningi I love you. Ukade kwenzi slim.
Ende kadaqala
vele. Wena awuthemu uyenzelani lengani slim?
Mana okwami nje ngachaza.
Chaza.
Uyabona? Ukuhlangana kwami naye kwaba into kanje. Kwaba ukuthi ngumuntu kwemnothandayo into zesinto.
Yeah.
So mangabe ngihlangana naye uyena umuntu owacela inamba yami. Uyabona?
Okay.
Eceleni kwakhe inamba yami akaze sangibuza ukuthi ukhona yini enginayo. So kahlahle ngokomthetho.
Yona into isho mawubona abantu ke le.
So ngokomthetho.
Yona isuka
kule. Mina ngumuntu ochithayo ngaye. Mhlambe into zobalula le.
Oh so ubanike inamba yami kulo lonke lolu quqaba olipheteke iskim sebhola ke leso
naso. Hayi nginawo number 1 ngana kwethu.
So ubachithela bonke kodwa
nakho ubachithela
uyino kuphela umchithelayo
yazi ni ukuthi angibachithela
yeah.
Angichi indoda nomuntu wesilisa ongaganiwe
akachithi okay ilo chitha ngaye
ngoba ngisho nje akachithi into eyenza ukuthi ngisho njalo ngoba ngumuntu osacinga
nenzani
ngumuntu osacinga umuntu ongafanele ukubeka ekhaya uyabona angithi akabikho kahlahle uyena ukuphaphaza
ukuphaphaza now Masufuna ungiphamise esandleni pho ngobona abantu.
Ngaye ngaphamise esandla before.
Pho buwenzani?
Okusho ukuthi into enginyanyisayo
yini? Pho buwenzani?
Okusho ukuthi into enginyanyisayo.
Mina nginyanyisa kunento eyenzayo.
Sister, nawe uyanyanyisa lento eyenzayo. Nawe uyanyanyisa lento eyenzayo.
Sobabili singenyanyisa nje siyafana.
Hayi, awuthi ngixoxe, ngixoxa naye angingimenzi.
Eh, yini into ixoxa naye?
Ngifuna ukuxoxa nje.
Hayi mina
ngizosamla
isandla. Eh, sister, usazoqhubeka kanye nojole nalomfana njengoba efuna ukuphamisa esandla.
Eh angazi King James angazi
ngizothi uqonda ukuthini ukuthi
sisuka kude nalomuntu mawuba nginephutha nje kumele ngixolele ke naye kodwa futhi mayingafuni nalokho okulungileke
angikwazi ukuxolela usasho kanje
cha
uqala lokho
nawe phela une wena wenza ngathi wena umsulo
ubani umuntu osilisa lo
efethu efethu lalela wena samke yabo wena ungenzi ngathi wena une right ngoba umuntu osilisa ukhamba uvuvuzela lonke
uvuvuzela kahle na ngomunye umosibili umuntu ongayisaba kahle kahle ngiyavuvuzela mina
esiswami
ngiyavuvuzela
ungangiboleka lo ngimgonkoza
eh mthathe
ngiyavuvuzela mina
angithi nenntombe eyiningi angithi nenntombe yangifuna umfundisi abantu wena uye kuphebe wena
oh nawe ungijikela nabantu Nawu ngijikela nabo uyajabula mase ngisho
unjani
uyajabula
mase angithi wena namandla
angisho ukuthi ngiyajabula kodwa phela nawe usufuna ukubukisa ngaphansi kwabantu
ya
ngoba la kusubona
manje okay angifundise isifundo
ehe mera
ungokwabani lo
ngwangwenya
owangwenya
ya eginga indlovu gonkoza mina gonkoza mina
ngikeleni ngikhulume naye
gonkoza mina ngwangwenya mina eginga indlovu gonkoza ezo ulundi ngiyalazi
oh
bayangazi ulundi
oh
ya
Cha ngifuna ukukhuluma naloya.
Yini ngikhuluma naloya?
Khuluma, wenze njani?
Khuluma.
Cha kulungileke.
Yeah.
Eh asiyenze kanje le.
Siyenze.
Ukuze iqonde lungu.
Sure.
Eh mina nawe ebekusihlanganisile sikuyeke ngoba
Kade ngikubuza, kade ngikubuza uhlulwa ukusho lokho.
Kulungile.
Yeah.
Nalokho kulungile.
Sisom, makuthi lokho
kunani makwenziwa kubhlungu makwenziwa yimi?
Okusho ukuthi wena uqophisana nami.
Angiqophisani nawe. Nami ngenza into oyenzayo.
Asiqophisani. Kuyinkinga. Yazi inkinga.
Yini?
Uzohamba uye kulomunye afika kwenze the same uphinde uyo revenge ngomunye
so wena ubona ngcono kube uwo owenza the same kube uwo wedo oyenzayo lemgilingwane abanye bengayenzi awuthemba awunayimvume ukuthi ube namantombazane
ubani nemvume ukhona nemvume unemvume yena
cha
ngizokhuluma nawe nje usazo
maningi kodwa wakho
ehlisa nje umoya sikhulume nje
maningi Maningi
sike ngizokwehlisa umoya.
Okay, mike ni yawehlisa. Mike ni nangewehlisa ke.
Ngizokwehlisa umoya bese sikhuluma ke.
Mike ni ke. Yeah. Ilethe. Qashula ngogesi ke mfana mina. Walk. Indaba ungishwele kabi. Indaba ungishwele kabi.
Ngehlisa.
He? Usangidinga?
No, all right, ngifuna ukuxoxa nomuntu wami.
Le.
Ngixoxa nomuntu.
Le.
Ngixoxe nomuntu wami ke.
Sisifami usafuna ukuqhubeka ucoxe nalo?
Ngisafuna.
Ngicela ubuyele emuva ugoduke. Bambani lo ngapha. Le. Haw. Mfowethu, angazi noma ungathanda ngigonkoze fast noma ufuna si arrange olunye usuku.
Ngalo right wena mshashi.
Hayi ukuthi bengekho ready ukulwa.
Mina ngizini.
Ukulwa nami? Shuthi wena uphumeleke ukuzolwa nami.
Cha uthi ngikhuluma nomuntu wami wanami wathiwa ngishiye. Nokwazi. Nokwazi. Ngicela ungilele.
Yabona umuzo lo khulwe nami ngizobatshela bakupresse phansi ngikudle ngogesi mina.
Ngikhuluma nami ngizini.
Yeah.
Nokwazi. Ngiyakuzwa ngizwa ngizwa lutho mama, ngicela ukukhuluma nawe.
Miyekeni.
Makhosi.
Again.
Ngikhuluma nawe mama.
Yeah. Gonkoza mina. Hard, hard, hard. Sambeni, sambeni sibayekeni futhi laba sambeni. Vele bebeyale. Ngilungi. Yeah. Yeah. King change a cream dollar cream. Tona seking indlovu. Nginzi makhulu kule insuku ngiyashaya. Umuntu mangibona ngathi ungenzela nje ufiri-firi, ngigonkoza nje. Gonko, gonko. Ngubu, ngubu. Shaya. Ashaya. Hey, ngingashaya lokumfana okuhucwephe lokho abantu bambatha. Akusha kohayiza. Kwathi King Ginger. Why ungishaya? Abuya. Awuhlahlela ngempama. Lokho kubambatha. Ngakuzwa. Kuhayiza. Lo mfana lo nokumboleka ifoni lashutha ngayo. Ethi why Ginger? Ngathi ukusikhuluma isingisi wena silima. Ngumuntu qhizi. Ngamshaya okuba mbatha kwaqhasha leli zinyo leli iphepha leli i-silver paper le ayifakela kuleli zinyo lakhe engathi likabhontshisi. Qhuzula mina. Qhuzula mbatha. Kwahayiza, kwahezwa ngakubo le kwathi hawu kodwa Ginger awukuthi abakithi wena nalezi ikora zakho idweza protection ndingaze nimshaye kanjeni bombatha noba nithi anithathe ihlangothi selimkhiphe izinye elilodwa kushaya kumbatha ngakushaya kumbatha kwahamba kanje kushaya kumbatha kushaya kumbatha kwahamba gunkuza wena babo bashana gunkuza yeka nje ukuthi mawubhorekile unwa yisini ngegama lenkosi. I love you so much guys. King Ginger cream de la cream. What the cool? It's Pebble King. Take me home.
Hey yo boom. It's your boy King Ginger cream de la cream. Intwana yase Kings bathu mtimandi umabuyo ubambolunye uhlase. Ubodla amanzi abafokazane bebhodla utshwala. Welcome to another exciting episode of Niyathembana na. Couple switching phones mtanami. We are in the streets of Johannesburg and we are looking for lovers. Abantu abanomjolo phakathi and King Ginger and CMTV. Bafuna ukuthela itswayi phakathi.
Kimangandile?
Andile, andile ngomunye umfana nje, Mr.